Zambi toyebi mokolo mpe ngonga te ekoyela biso lokola moyibi ntango oyo tozeli te.
Songa putulu tata tala banaba.